bona kumacandelo ethu onke ngaphakathi evenkileni wena tiling zibhodi ezombane ezokwakha ipaint kunye nezeplumbing ngoko ke xa bezongubo utyelela kwinumber 1 Bells Road Bukomani okanye unxibelelane nathi ku 045 492 0518 okanye kwikhasi lethu likaWhatsApp ku 066 536 41. Your one-stop cardboard shop and hardware.
Ryan, give me so 26 seleke noko ke ingathi ke izinto zethu zisebenza lokulunga kwela cala. Mr. Binqose, mandikubulise tata enkubeni ndikunike elithuba uzibulisele komphulaphuli wevukana FM ngale mina namhlanje.
Bulise kuwe msasazi, ndibulise na kumphulaphuli. Enkosi kakhulu ngethuba endisinikela.
Kosi kakhulu, I understand ndikubamba ke ubhizi kakhulu kodwa ke mphulaphuli benditshilo ndathi ke siza kuncokola naye ke yena ke uMr. Unathi kaBinqose uthethela ke isebe ngakumbi ke lezothutho apha ke ephondweni sincokola ke ngelena transport management system kodwa ke sizama ukujonga into yokuba mhlawumbi ngaba ke iza kuncedisana njani nanjengoko ke sele sijonge ke ngakumbi ke ku-back to school. Masiqale apha ke sebi just to unpack le system kumphulaphuli omameleyo kodwa ke sijonge into yokubana nanjengoko ke sele ke sijonge ekuvulweni kwezikolo ingaba ke mhlawumbi iza kuncedisana njani nezikolo.
I-system esikholelwa kakhulu kuyo lena sile sebe sikholelwa ngabana iza kwenza umahluko kakhulu kwindlela ngokodwa kucala le sikhona transport njengokusazi bangabana ibaluleke ngolona hlobo lenkonzo isenza umahluko kubantu kambe kiba inkonzo eyambathwa ezingxaki ezininzi ezinento okwenza neempazamo kungenjalo izenzo zangabom ezenziwa ngabantu nezithi zikhokelele ekubeni uba kubekho imali ezikulu ezilahlekayo. So sizama ukususa umntu ke kule ndawo inebesi sifaka umatshini khona ukuze ezi zinto zibe nokuzenzekela automatically or rather sisebenzisa kubuxhakaxhaka bale mihla ukuzama uku-eliminate ezo mpazamo mhlawumbi zenzeka zizimpazamo zokwenene kungenjalo apho i-system ithi i-manipulate ngabantu. So we're very confident bangabana le system izawenza umahluko isebenza phantse in the benefit of i-department kwakunye ne-benefit yabo bakwicandelo le-taxi kodwa i-owners ze-transport service le ngoba ubukhulu becala umqhubi ne-owner ayingomntu omnye. So it also helps more like a tracking device to be able to check i-movement yemoto kuba ngabani ngaba wena njengomnini wesithuthi ileyo ubuyiauthorizile kusini na.
All right. I believe sebi into yokubana ke ni busy ne training ingaba mhlawumbi kulindeleke into yokubana ni implementa nini le system ngakumbi kwi district zonke apho ephondweni.
Uqeqesho lweqhuba msasazi lusenziwa ke ezibabantu begqiba lubelekene kokunye nokuthestwa kwezithuthi ukhumbula uba minyaka nonyaka phambi kokuba kuqala isikola transport izithuthi ezithutha abantwana kuye kufuneke ziye kwi-traffic stations zethu nalapho ziphona nongokhona ukuba ngabana zisemgangathweni kusini na. So bathi ke besakube beyiphaselelo test lube uqeqesho ayilo lona uqeqesho lungako because it's not a very complicated system iyazenzela kodwa ke i-system web-based i-system sebenzisa le nto kuthiwa i-app kwi-cellphone yakho. So i-cellphone esetyenziswa i-operator kulapho ithi installwe khona ze i-installwe ke nakwi-owner leyo khona ukuze babe nokukwazi ukumonitorisha bangabana i-system leyo ihamba kakuhle kusini na. Uqeqesho ke lusaqhuba msasazi nto leyo ithetha bangabana ayizukwazi ukungena njengoba izikolo zivulwa ngoku kodwa ke sinethemba lokubangabana by the month of February within the next 2 weeks ezisaseleyo phambi koba kuphela inyanga sawube kanti sesiqalile ngokusebenza nenkqubo leyo. Sidibene ke nabecandelo leteksi bekhokele isandako baziphakamisa ke izinto ezile qela basafuna sijonge ngesystem le kodwa ke bengathi uqeqesho luma lungaqhubi kodwa ke babe nezinto nje ezimbalwa baziphakamisayo nazo ke sisajonga uba ngabana siziqhoboshe kodwa ke generally siyavumelana uma ngabana i-system lena izawenza umahluko hayi nje kwiinkonzo zabo koko nakwindlela sawuthi sikwazi ukuphatha ezomali ke ziyibekelwe isikola transport.
Right, phulaphula bekana FM uzivele ke nguye ke lowo ke Unathi Binqose uthethela ke isebe lezothutho apha ephondweni sincokola ke ngelena transport management system. Saphi masibulele thatha ngexesha othe wabe ke usipha lona kwalapha ke enkubeni.
Baba sibini mama inkosi kakhulu inkosi nakumphulaphula
Yes, chonge phanga ke imibulisweni kwenje nje sabujonga.